ugira ku cyiza kimwe Would you love your opinion?